Ko ia tētahi o ngā mātanga toi o tēnei whenua e whakaaro nui ana ki te auahatanga. Hei tā Chantel Matthews, te rāpea ko o te iaia, te mōhini matihiko tuatahi te waihanga e hāngai pū ana ki ngā Māori me ngā iwi moutere anake. Hei tā ana ko roa ia e matungurunguru ana i te korenga ona e āta ki te atu i te kanohi Māori i ngā mōhini nei. Anaira a Micah Aykroyd.
He mahi nehi ko haumo te Māori, Pasifika anō hoki.
I wanted it to be a platform that was kaupapa Māori owned and led and had a strong Indigenous Māori Pacific voice.
Ai, e rere ana te oro o tēnei mahi nehi ko, ā, ko Hātua, nā Chantel Matthews, tēnei pūnaha rorohiko i hanga.
In a lot of magazines, especially creative magazines or within the arts, gone are the days where Māori Pacific are used as a token gesture or a watered down dose of cultural diversity.
E mōhiotia ana mo tāna whakapono ki aia anō, ā i tata whakakaoretia tāna whiwhi tohu pairua, i te mea i tata whati i aia e tahi o ngā tikanga matatika.
So I spent 10 months making ceramic, porcelain ceramic kumara. The kumara symbolised our babies, because traditionally kumara were considered very precious.
Tata ki te mutunga o ana mahi, i rongo ia i ona tīpuna e whakahau ana i aia ki te panoni i ana mahi.
Towards the end of that work, I decided to smash them all. And then the smashing of them and adding my ikura to that process was pretty much saying that our babies are whakapapa, and that as mothers and nurturers, that's our role to protect them.
E ai ki a Matthews, he wāhi hāpai hoki mō ārā taumahi.
I want to, I guess, create a legacy of stories so that my boys can look at a magazine and see majority brown faces.
Kia tīkina te mahine hiko hounei ki pai āhua. Micah Aykroyd, te karere.